Thank you so much for taking time out and watching this powerful video. I believe it will be a blessing to you. Make it a point that you also subscribe to our YouTube channel, and after that, hit a notification button so that every time we upload a video, you'll be the first one to receive a message. Come on, let's watch it and see what it has to say.
Jesus would lend me one of the boats. My God, which bam chelege, one of the boats. Agai chelega pela. What is on the zene tuzan? Bona la baba shulega ugu siza. Uchesu which mabam siz exen. Mzo kuz. Maso shulegil. Maso shayegil. Mabin entlizwembi. Abinenhlizwembi ngafisela omunye umuntu okubi nanoma wena uqeda ukuhluleka uqeda ukusubmit i-business proposal yakho bangayithatha bayinqabe afike kusasa uThembi athi angisize ukungibhalela umsize eyakhe bayithatha ungabi nenhlizwembi nanoma uqeda ukuhluleka ungathi sihluleke sibaningi kuhluleke wena Jesu boleka ibhothi. The same Simon who had failed was tata, was later, was seven sushis, sensum sevens, Bapendu Gabantu, Batli Swabantu, Bakuku Gabantu, Yenese Sulegile Selkelen was in the way with Sulegawaki. Was so shy gasle, Nasuga Kribin. I'm sure you chase. Sing a suit, a cool season, scotch, go to Umban. A slapans, a cretuk shuleg, a tribiel. How many of us must cretuk fail? As we are like shuleg a corner, see pindes your summer foot. As we are like linias a corner, see pindes your collar go to sing alone. How many of us have got that faith? Uthi konke lokho kusilahlekela mangingabuyela ngilungise ubese ngiyabuyela mhlawumbe azalani thi ngikusize Bible lithi faith is a substance and lalela ke ifaith awuyidingi ma unakho ifaith awuyidingi ma uright ifaith awuyidingi ma ume kahle. You need faith when things are not coming together. That's when you need faith more than anything. Because everything seems not to be making sense. Kusalelwe nje ukukholwa. Bahleli phansi. Echibiyela. Eduzane kwendawo balimele kuyo. Eduzane kwendawo bahluleke kuyo. Jesu loyo futhi. Uyabuyela. At launch into the deep. At buyel. Zosiza wena. Businesswoman, businessman, go back. That's where God has called you. Go back. I don't care. Ukuthi le season esidlule kuyo yenzeni, yakwenzani, yakungthulisaphi. Go back. Buyela kalawo mandla. If you had a position somewhere, ngithi buyela kuleyo skhundla, awusabuyele muva ngegama lika Jesu. Mangithi buyela, angithi buyela in that same company. Ngithi buyela, it doesn't matter ukuthi uNkulunkulu uzokubeka, mara uzobuyela. Baba wethu Bishop Ayi Makamba, uthe the year 2020 is the year
of restoration. Mhlawumbe ubezokhumbuza thina nawe ukuthi izinto zinokuhluyithwa, izinto zinokuhamba, izinto zinokushabalala. Sidinga uJesu who is a restorer.
Restoration in your family. Restoration in your job. Restoration of peace in your house. Restoration of all your finances. Restoration, restoration in the name of Jesus. Restoration in your position. Restoration in your career. Restoration. Ekameni lika Jesu. Batata manete. Bachibiyela. Ngifuna uyinake ukuthi babuyele ngoba sekushobani. Mhlambe all along bowulandela ama plans wakho. Bathoka manje isikhathi esidlule kuso sisifundisile ukuthi kushobani. UJesu athi buyela. Noma wena uzamile wasidlulekela, akoqaphela ukuthi manje sekushobani. Akobheke ube nokuhlakanipha bokubona nokuzwa ukuthi konje manje sekushobani. To the same net. Lebi qobhokile. Lebi bhobhokile. Babuyela khona. The same one. Bible alisibonisa ukuthi bahamba bayofuna amanet amasha. Basebenzisa the same net. Babuyela ku the same ocean. The same net. The same ocean. A different command. The same net, the same ocean, a different command. Namhlanje ngizokhipha a command that is different from all the commands that you have heard. Namhlanje sizodeclare a new command. I know you know the word, I know you know the scriptures, but today sihlangane ukuthi sizodeclare a new command. After a new command, babuyela. Ekwehlulekene babuyela nokudabukile okuthizeni bakubekulungisile. And the same spot, in the same space, they got a catch that was overflowing. That's why yazi kungani ngithe ungabi nenhliziyo embi mawuhluleka. Yazi kungani ngithe ungahlukumeza omunye umuntu mawehluleka. Because when they caught what was big and more than enough, they needed the same people. They needed the same people. Abe bengakade mhlawumbe bebathelela ukuthi bazobaphathisa. Hey mazi umuntu. Mazi kukuhambela kahle. Mazi into za. Hey futhi kwazi umuntu. Nkulunkulu akakuphakamisa kodwa mazi umuntu. Kungenzeka umdingi namhlanje kodwa sifunda ukuhlonipha umuntu. Nkulunkulu akusize. Wehle kulele hashi lakhe liphezulu ubuye ebantwini uhloniphe umuntu. Umhloniphe nakho, umhloniphe ngenakho, umhloniphe aziwa, umhloniphe. Yey, sifundise. Yehla. Funda ukwazi umuntu. The same catch abayibamba babangeke bayibambe if there were no extra votes. Bafaka kule mkhumbi wagwala, basuka kule mkhumbi wagwala, wasuka la wagwala, wonke la ma-catch bekwawabo ngokusizwa abanye abantu. Uyamdinga omunye umuntu. Bible lithi uqale kusiwe obeka ithemba lakhe. Alithi uqale kusiwe ohlonipha nobonelela omunye umuntu. Lithi obeka ithemba, ungalibeki ithemba lakho kodwa amazi umuntu.
I believe and I know it that this video has blessed you. Please don't forget to hit the subscribe button, notification bell, so that you can be the first one to know when I upload more videos. If you are blessed by this video, go ahead at the bottom here and give me a comment. Say whatever you want to say so that I can be encouraged to give you more videos. I'm telling you, even today, even tomorrow, I'm putting more videos. If you subscribe, you'll be the first one to know when I'm putting more videos. Stay blessed. Amen.